Simamva yiriko rero wewe uyiriko kugwa kumbabatsa nariyorosha ivyo ushaka nkabigenderako nakano gato mu kugakora nkabanza kukubaza gira basi muwetse urubyaro rwawe abana twavyaye bagumi iruhande yawe yo nibuka kera tugitambura Shuffle.